Ikholeji engekho mthethweni nesajongene namatyalo lwaphulo mthetho isasebenza nakulo nyaka kwaye iloba abafundi nanjengoko abafundi abaninzi besakhangela iindawo zokufunda. Igqiza leendaba le-SABC lifike ikholeji yaserhawutini iJohannesburg City College nikezela ngee-pamphlets itsala abafundi abakhangela izithuba zokufunda. Ukanti isebe lemfundo ephakamileyo lisalinde umlawuli wezotshutshiso ukuba athathe isigqibo sokuba kuthathwe liphi inyathelo ngakule kholeji sekuvalwe ikholeji ezi-86 ezingekho mthethweni susela ngo-2018.
IBraamfontein yindawo egcwele kuyo abafundi kwaye kwisitalato ngasinye kunikezelwa ngamaphepha neenkcukacha ngeekholeji eziliqela abanokufunda kuzo abafundi. Kodwa ayizizo zonke iikholeji ezibhalisiweyo kwaye minyaka le abafundi babangamaxhoba ekholeji ezingekho mthethweni. IJohannesburg City College isephantsi kophando. Isebe lemfundo ephakamileyo lithi le kholeji ayikho semthethweni. Nangona kunjalo le kholeji isasebenza kwaye kusanikezelwa ngamaphepha neenkcukacha ngale kholeji eluntwini. Phakathi kwezifundo ezihlohlwayo kule kholeji zizifundo zezomthetho, ukanti umnini wale kholeji akafunanga ukuthetha negqiza le-SABC.
When you look at this pamphlet, it is very clear that there is something wrong.
Isebe lemfundo ephakamileyo lithi sekuyiminyaka le college isebenza ngongekho mthethweni.
Well, the Johannesburg City College is not a registered or recognized college in South Africa. It is not recognized by the department. It is what we ordinarily call a fly-by-night or a bogus college. In terms of our books as a department, it is a bogus college, it is closed, and we treat it as such. And we encourage students and parents not to go to that institution because of it is not recognized by the law. Even the qualifications that they offer will not assist them to get into other education institutions further, or to even better them to get employment in the future. We do have a case number opened against the illegal operator and also the other people that are accomplice to this illegal operation there.
Isebe libongoza abafundi kuba baqinisekise kuba amaziko emfundo ephakamileyo ababhalisa kuwo asebenza ngokusemthethweni.